Sizozenzela kwezinye indawo ezikude ziyakhandwa siphile nazo nathi kwelakithi olundi kumele sazi ukuthi kumele kube nezinto zethu esizozakhela zona mhlambe asibonge kakhulu ukuthi okagaba akwazi ukuthi enze izinto endaweni yakithi olundi noma emahlabathini 1-2 Siyabonga kakhulu kokagaba akakwenzayo ukukhulisa indawo yakithi akwazi ukubonga nabantu abamxhasayo njengonguna FM nabanye nabanye baningi abenza ukuthi izinto zibe impumelelo cela simshayeleni ihlombo kagaba akukho kuvele kuzenzakalele kunabantu abakuqalayo kunabantu abakukhuthalele kunabantu abakwenzayo kunabantu abakuhloniphayo konke lokho kufuneka sifunde ukuthi nathi endaweni yakithi asifunde ukuzakhela izinto siphinde sibonge ukuthi kunamacika amasha nawo akwazi ukuthi athole i-performance sithi bafowethu sisemva kweni enikwenzayo siyakuthanda kakhulu ngoba Shikalton Center ibhilidi eliwahlula wonke eGoli alivelange laba lide nalo laqalwa lenziwe kwaba nesineke kwaze kwafika ulibona liwadlula onke amabhilidi nani-ke njengoba niqala kanjena kukhulu lani yakhona nizokhula kanjalo nihlangabezane ney'nkinga vele ngeke indlela nje ihambe ibe right la ufuna ukuya khona khona oyokubona engathi kuyakuphazamisa kodwa ekugcineni ngokubekezela nothando uzofika la uya khona ngiyabonga kakhulu ngiyanithanda nezo Chanini nje delicious. Delicious.
Delicious.
Delicious. Delicious. Delicious. Delicious. Delicious. Okay, siyabonga kakhulu.